e yor mbui. Jakom duol marango chien mag obila e pacho ka Eliud Kinuthia wacho ni okang' makamano okaw kaka e yor duoko chien mibadhi kod wuond mag kuo mathoro timore e kinde ndiko obila e pacho ka. Loni chien makamano koro biro yanga ma koro biro neno ni rawere duto oyudo thuolo mag kinde machuok kende wadhi nyime kod wach machielo motenore kod weche mago mag thieth mabende nyime pacho kaendi tok kaka ochalo motenore kod weche ng'anyo ma jochiw thieth e boriwruok mar Kenya Union of Clinical Officers podhi nyime pacho kaendi ka koro donje ndalo 60 nyaka ne ochakre. Odiochieng' ma kawuono jagoro maduong' mar riwruok George Gibor to ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho mar sundo tend kaunti no mondo mi ochop singo mane gitimo kodgi. Moko kuom singo ma gikoni tend kaunti no pok ochopo kare en kaka ndiko jochiw thieth 70 kaachiel gi miyogi omenda mbalang' ma siling 15,000 kowuok e 3,000 ma yudo sani.
Siku 61 kwa sasa serikali imeendelea kususia na hawajataka kutekeleza matakwa yetu 10 ambayo tulileta kwenye meza, na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Tumekuja hapa South Street kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo ambavyo vinaudhi kisheria.
Personal contract 2012 till date. You can't have a personal contract from up to date and the terms and conditions are favorable. The economy is not favorable to anyone and the county government of Kericho. From the promise of the governor when he was seeking re-election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that. Yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms.